ingane zethu azikwazi nokushikila lokhu ukuphenya ukuphosha isiqhingi nobuntombi bayo usicele inamba fone yakuyika usiqonile njalo kafela mthani aphela masebe umuntu amona.
Can't resist.